Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'Ikirundi, aya nayo hakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugwi w'ubushikiranganji bw'ubudandaji ngo riko uriga igiciro c'isukari nk'uko biherutse gusabwa n'umukuru w'igihugu, nyuma yaho ikiro c'isukari kuvuye ku mafaranga 3,300 ikaja ku mafaranga 8,000 siguro zikaba zatanzwe vugizi hugo bushikiranganji. Ikiganiro c'abavugizi b'inzego kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Bururi. Agahembo kajanye n'ukungene abakora ubudi kabwirizwa kwisunga ingingo yafashwe n'inama ya komine Inyanzarake mu ntara ya Makamba. Akarorero abakozi bo ku munsi bakora akazi ko kurima ngo abwirizwa kuronswa agahembo kari hagati y'amafaranga 5,500 n'ibihumbi 9,000 bivanye n'uko umwanya baba kuzungana. Ihuriro ry'amasendika Kosibu risanga musitaneri wa komine Nyanzarake akwiye guhagarika iyo ngingo. Izo nizo ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa nkuko mwe mwabyumvise mu ngingo nkuru nkuru. Umugwi w'ubushikiranganji bw'ubudandaji ngo uriko uriga igiciro kibereye ku kiro c'isukari nkuko byasabwe n'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Bururi, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji natanga ikiringo ariko amenyesha ko igiciro kizoshingwa kugira nasubire kuboneka imyidogo y'abaguzi n'abadandaza. Muri ico kiganiro nyene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu akaba yamenyesheje ko abantu bashika 580 ku bantu 1,000 bari bafashwe n'akaranda k'inkende bakizi. Nkuru tubaza Sheila Irambona.
Muri ico kiganiro catunganijwe n'abavugizi b'ubushikiranganji mu ntara ya Bururi, abamenyeshamakuru bakaba bagarutse ku ngorane zihanze abarundi nk'indwara y'akaranda k'ibihere k'inkende, igiciro c'isukari catugidwe hamwe n'ikena ry'igitoro. Ku vyerekeye iyo ndwara y'akaranda, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu akaba yamenyesheje ko Uburundi ko burakoresha inguvu zose kugira bugwanye ako karanda, kandi ko gushika ku igenekerezo rya 10 Gitugutu abantu barenga 5,000 kubarenga 1,000 bari bagwaye bakize.
Gushika uno munsi tumaze gutora abantu bagendanye iyo ndwara 1,093, abo nabo bakaba batowe mu bagenda barondegwa mu mihana mu kibano bashika 6,632, mugabo abiketswe ko uwo bafise ibimenyetso bashika 2,676. Aho ni kugera ejo igenekezo rya 10 ukwezi turimwo, ari nabo batowemwo abo 1,093 bamaze gutogwa iyo ndwara. Ariko twamenyesha yuko abashika 589 baramaze kwisubira mu mihana bakize neza, bagenda batekerewe impanuro z'ingene bokwirinda gusubira gufatwa. Turashima cyane ingene tubitaho kare, kandi umwimbu uranavyerekana kuko kuva iyo ngwara itangura nta muntu wundi n'umwe irahitana mu Burundi.
Ikindi kibazo cagarutswe ko akaba ari igiciro c'isukari giheruka kuduzwa n'ihinguriro Susumo, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubudandaji akaba yamenyesheje ko ku itegeko ry'umukuru w'igihugu hariho umugwi washizweho n'ubushikiranganji kugira abige igiciro nyaco coshingwa, maze ntihagire abidoga haba ku muguzi canke umugurisha.
Umugwi rero warashizweho, ubu uriko urasozera ibikorwa byo kwegeranya ibyo biharuro byose uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifata ingingo igiciro hisunzwe ibyo byose giheze gishingwe, kandi kibe igiciro kiza gishira mu ngiro uwo mwitwarariko w'abene gihugu, kandi kize cisunga utwo turusho twose eka n'utwigoro leta mvyeyi leta nkozi yama irikirakora ku munsi ku munsi. Kwegeranya ibintu bitandukanye byofatirwako bisaba gushishoza neza. Ntitwovuga rero ngo hoba harabaye gucegwa, ariko twokwizeza abarundi yuko vuba bwango igiciro cisunga ineza y'umwene gihugu kizoshirwa
ku vyerekeye ubukene bw'igitoro ubushikiranganje bw'utare n'agataka bukaba butatanze isango bubona ico kibazo kizoherera umuvugizi wabwo akaba amenyesha ko hari amakamunyo 20 azanye igitoro co mu bwoko bwa essence arindiriwe akaba atatomoye neza ku vyerekeye igitoro co mu bwoko bwa mazutu
Rakode Sheira Iramona Sendika Yabaganga Sinapa Isaba Ushikiranganji Bw'amagara Y'abantu kwemerera abaganga bakorera kumpamya bushobozi bita A3 gukora inyigisho zibungura ubumenyi gutyo baronke impamya bushobozi yisununuye inemegwa ku rwego kwa karere ka Afrika y'Ubuseruko uganiriro kwa menyesha makuru kuri uyu wa gatandatu Joseph Akumugyango umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'iyo sendika asaba kandi ubwo bushikiranganji uko bwo baha umubonano
ibintu bikuru bikuru cyatumye twifuza gutunganya inganyo cyo munsi bifatiye ku migwi itatu hari umugwambere ujanye no kubura ku biganiro mu kazi kuva mu gisata cy'amagara y'abantu hariho mu kugira kabiri ujanye n'ikibazo cy'abaforoma mu rwego rw'aba atrua babujijwe kwiga kugira ngo babandanye amashuri yabo hari n'ikijanye shiraho inzego zirongoye amarode professionnel kugijanye namba foroma ba atrua mu cyamake ubushikiranganje bwarahinduye programme de formation araheze imyaka ubu hari formation y'aba AD continue ivyo byatumye abantu bari bamaze kuronka ama diplome y'ama A3 baca ba block ariko mu nyuma harabaye isuzumwa stere y'amagara abantu yashizeho commission kugirize kuraba ko abo bantu bato babuze agahaze iratangana raporo mu nyuma koko basanga hari ivyo datunganiriza abagwayi neza nkuko byaba bikenewe bacha byumvira ingene hojaho umugambi mushasha ari strategie nationale pour la formation des personnels de santé kugira abantu bikore yuko baduza ubumenyi bwabo bariko babandanye biga ivyo bintu rero byarangiriye mu bitabo aheze imyaka myinshi none mu nota ayo mashure ntibararonka uburenganzira bwo kuyabandanya ijya ni biganiro murabizi imisi yose ko nanyine cyo harandi impiriza yuko gihe cyose abantu bicara bakaganira abantu ntibaganira gusa igihe hari amatati baranaganira n'igihe haba hari interano bakeneye gutanga kugira ngo ibintu bigende neza umwuga kanaka canke mu gisata kanaka twebwe rero guhera umushikiranganje ajaho kera iyo uwo muco w'ibiganiro waruhari ngo guhera umushikiranganje ajaho sindikaya cyo yarasaje iganiro inshuro nyinshi ariko ntiyashoboye kutwakira ivyo rero mugaca mwumva ko bishobora kuba intandaro vy'uko abantu yigumizamwo ibibababaje canke interano boshoboye gutanga kugira ngo tujane n'abandi mu uyu mugambi igihugu cyihaye wa vision 2040-2060 cyokogwa ni gisanzwe ibiganiro byo nitegeko nitegeko y'ibihugu bigira kurira ubutwebwe uretse yuko turabakozi turi n'abapartenaire rero nta kuntu ubushikiranganze bwa bukeneye guteza imbere ngo ko nka kuganira n'abakozi kwanganira n'abapartenaire kandi bafise interano bashobora gutanga Icyo kubwa mbere nuko inzira zugurugwa umushikiranganje akemera kuzarakira abaserukira abakozi bagashikiriza ibibabakiye. Icya kabiri nuko iformasiyo y'aba A3 imaze igihe yarabaye yarahagaritswe bo yireke kabandanya hisunzwe urutonde rusanzwe rwarashyizwe kuko niba mwabikurikiranye aba bantu na leta nta kazi kibaha abatagize amahirwe bakayaronka kare nta kazi bakaronka kazi kare nta kazi leta kiba nta hantu nabwo ashobora gutanga izo diplome haba mu gihugu canke no muri EAS
Unaho dutandukire mu ntara ya Makamba gahembo kajanye n'abakora ubuzingo kabwirizwa kwisunga ingingo yafashwe n'inama ya komine Inyanzarake mu ntara ya Makamba akarorero abakozi bo ku munsi bakora akazi ko kurima ngo babwirizwa kuronswa gahembo kari hagati y'amafaranga 5,000 n'9,000 bivanye n'uko umwanyungana baba bakoze byo bikaba biri mu itangazo mu staneri yo komine Marie Gorette Irankunda yasohoye ku igenekerezo 9 uyu mwaka bamwe mu banyagihugu bo muri yo komine barashima iyo ngingo abandi nabo bavuga ko atafatiro ifise Elise Kwizera
Nkuko bishikirizwa na Irankunda Marie Gorette mustaneri wa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba abicishije mu itangazo ryo kwa 9 gitugutu uyu mwaka umukozi akora akazi ko kurima ku munsi kuvigiye cy'isa 12 cy'agatondo gushikisa 6 abwirizwa guhembwa amafaranga 5000 gushikisa 9 z'umuhinga 7000 uheri isa 12 cy'agatondo agashikana 12 cy'umugoroba agahembwa amafaranga 9000 Iryo tangazo nyene rivuga ko umufundi yubaka inzu ategerezwa guhembwa amafaranga 15,000 umuyede nawe 8,000 ku munsi bamwe mu banyagihugu bo muri iyo komine barashima iyo ngingo kuko ngo ituma abakora ubuzi bwo ku munsi muri iyo komine bafatwa kumwe ariko bagashikiriza amakenga ko ishigwa mu ngiro ryayo rizohava rigora ku rundi ruhandeho babona ko iyo ngingo atafatira ifise kuko ngo umukozi n'umukoresha bari basanzwe biyumvikanira kandi bikagenda neza bagasaba ko bajeje intwaraho muri komine Nyanzarake boreka izo mpande zibiri zikabandanya ziyumvikanira nk'uko byari bisanzwe amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri iyo komine avuga ko ibiciro ku bakozi bo ku munsi byari bisanzwe bihindagurika kandi ko bamenyereye cyane gutangura isa imwe z'agatondo ibya 12 atavyo bari bamenyereye nko ku mitumba ya mvugo na mukubano kuvigiye cy'isaha imwe gushikisa 9 abakozi bakoresha isuka bahora bakorera hagati y'amafaranga 6,600 n'7,000 ayo makuru nyene avuga ko hari n'iyindi mitumba na cyane cyane iri kure y'umugwa mukuru wa komine Nyanzarake basanzwe bakorera 5,500 ku munsi nayo umufundi agashobora gukorera amafaranga atarenga 10,000 ngo ariko rero hari naho umukozi yakorera agahembo karengeye n'akari muri iyo ngingo bivanye n'uburemere bw'igikorwa canke nk'iyo umukoresha afise akazi kihuta kagakinira abakozi benshi
rivyo ihuriro rya masendika kosibu ya rya masendika y'abakozi kosibu risanga mustaneri wa komine Nyanzarake akwiye guhagarika iyo ngingo bivugwa n'umukuru wa kosibu akabona ko hamwe abo bakozi bato bato boba bariko bararenganywa hakwiye ko igikorwa c'ubugenduzi bukuru bw'akazi bwo ca bubikurikirana Celestin Savyimana akavuga ko mustaneri co kimwe n'inama ya komine ubwo bubasha bwo gushinga agahembo mu bijanye n'akazi n'akazi katabwo bafise
nta ubasha uyo mutegetsi wa komine Nyanzarake hamwe n'iyo nama mpanuzwa jambo iyo komine Nyanzarake nta ubasha na gatoyi babifitiye yo kushinga imishahara y'abakozi sinomenya igituma yafashe ijya ngingo yoba yarakoranije abo bakoresha b'Inyanzarake arakoranya n'abaserukira abo bakozi naho yenegera bimu kuvyandika mu itangazo giwe mugabo siwe ari kuvyandika bose nabo bari kugira icegeranyo c'inama ati twe turumvikanye ivyo abakoresha n'abakozi bumvikanye bituma umukozi amererwa neza bica vyongereza ku mategeko y'akazi hanyuma biraca no muri sentare y'akazi mbere ibyo by'abaganga mbere no mubari mu byaciye mu nama nshinga mateka uwo mutegetsi rero yari kubahuza bakumvikana abaserukira bakoresha b'Inyanzarake muri komine yiwe n'abaserukira bakozi muri komine yiwe ya Nyanzarake bakumvikana bakagira icegeranyo kikaba convention hanyuma ibyo bumvikanye iyo mishahara bumvikanye bagaca babisinya bakabijyana no muri sentare y'akazi amategeko abigenga ari muri amategeko y'akazi code du travail amategeko y'akazi niyo bige nibyo bisata by'abajurnalier bitwita informel birimo ariho article ya gatatu nuze article ingingo igira gatatu ivuga ati aya mategeko araraba igisata cyabikorera utwabo mu myuga mito mito niyo secteur informel ivyo ni ivyo birabwa rero n'ubushikiranganje bw'akazi inspection générale du travail de la sécurité sociale ubugenduzi nibwo bujejwe gushira mu ngiro ingena amateko y'akazi yubahirijwe mu mishahara ubugenduzi bw'akazi buraba yuko imishahara bumvikanye ko uwo mukoresha yumvikanye ko n'uwo mukozi yuko ayimu urumva rero ko muri ico gisata cha informel kenshi ntivyanditswe babivuga ku munwa bavuga ko ari contrat verbal
kuri hano duciye turangiriza no makuru ndabashimire mwe mwese mwayakurikiranye ndabifurize no kubandanya mururanirwa mu kubandanya mukurikirana ibiganiro bya televiziyo isanganiro.